Hello, ebusiafo. Me church obi bia na me man akwa ba eba Adventure TV. When we say Adventure TV, dear, since summer a year ni chie, and summer a trendy, and summer was a watino. And not near the brown, I was a channel so. Now, and that the energy semo, oh, energy sem papa, 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 papa. Someone Ajpoundz. Ajpoundz are some making you. Well, winning Ajpoundz, mammy found quite a chick a cra. Ajpoundz are making. Ni dian kasana wo for the one, eh, matter that I draw densu. Now, I dry ye ninim Ajpoundz, kasi kasi pa ye. TV 3 for you, my dear moody. Ghana's most beautiful. 2011 na oka ho bi an na oni akwi am ka yakwi GMB tam akwi wini ye no ehe no nso ka ho bi ehon mo na yedi be hu abaye yiye na enu achi no abaye start so act movies any adiade ana afi se wo so ye TV presenter e wo nua TV an ana social media so de ni wo gu ho ye papa papa na ni video si ebi na ne no wo sugar na ha aha na obi na wo de ne bo so kire any adiade ene wie ye ohonum yenka bi nhyemu a ei ene me bi na edi ahim wo Ajpoundz page ye kwa ya Ajpoundz anyem awo wawo wawo afa ne ho so afa ne ba na Ajpoundz na sema wo kan nyina ne se odenyankopon ase ese wama na wo afa ne ba na ono a oyɛ rejected stone ono nipa mfa ne nyɛ hwee yankopon di ne se baabi ama na wo mo afa ne ho afa ne ba dia ene na ɔde nyame ase na afi ɔsan ka ɛka ho sɛ ene nti ne queen no ene awia Wednesday wa baba bedu nti yɛ sɛ ɔno no wayɛ all white ɔwɔ ani gye mu nko a na akra ne yɛ junior Ajpoundz wanka akra na wawo ne sɛ ɔyɛ ɔba na sɛ bɛn mu but abra ɔde queen na sɔso ne de na wanka sɛ wunim akra wa baba tɔ hɔ nom na ehu ani gye nti kra no wɔde ehu pictures aba beguo emom de akra ne pictures de onyamfa maaye na ɔno anka sa no abra ɔnyem na ne fupin so pin no ehu pictures na Ajpoundz ayi na di ɛde aba sɛ na dɔfoɔ ne fans obibia enhwe bi nani adanse sampa ono ananyem ye ananyame adom wasue na somdwom ayi ne ban ato ho na we ni pictures bi krampo na woni bema woni ne fa ye funu no yenim se waware na na so nware no but we Ajpoundz se hu se ka wa ehye no ba bema ne die onhye bi ana ye ante na waware nso da se waware saa so ne nyensen nso ebra wo fa ye funu gana fo ante da na die hu ya ne se oba be da nyame ase ana eja yesu ye hu bi ne yesu ye hu dia ye fan te ye fan se wasa mo mote na mu aja ne ekoso e wo Ghana memu hanum nyinan na Ajpoundz wa wonnim no na maka me bia fa no na afi nso no ebra na damfo akua na wawe guo ne ba no nso no di mu ntintin pa ono so be yiyi nsem gu wa wan kansem pa amfa na damfo no kra e wo so mankrofo ba be hu ni ye te Ajpoundz ne oke nyinan ne se oda nyankopon wase ese wasue no asomdwem oda nyankopon ase se ofa ye fun 9 months akwantu enya asem ketu a na emom nyankopon eyi ne ba nato wonom na so wani gie mu dia na oka nyina ne se oda nyame ase na we nam so e ma ne fans enso e ba ni page e ba be comment ya fine e wish no congrats ene na se fo enso wa ya dia ye da nyame ase ne mfa ho bebre in fact ne fans a kire so a kire odo ankasa ko so hwe en we so mo keka ho anwa cheche reni adia utumi se o mani agya ma Ajpoundz pa se nyakopon aboa na wasue no wo asomdwem na se emre so so ne ba no so beto abonte a ye mfa ntetemo ye mfa kamemo e make sure se musum be hu abaya na wayi na to hɔ no mbɔkɔ no na we de ani gye sem ne de bra mu nti wo ni pictures ye di ahimia na so wo hwe bi na wo de gigi wani ene ni videos kakra so so ye be yi a kire na wo hu ni pa oyeye
minyam mi onim ni ehiami minyam bi onim ni ehiami minyam mi onim ni ehiami obe ya mami hallelujah
ani je na ai bebebe
so ta bo so woni wo be ko a je
on the new TV, really?
Time kill. Oh, I'm brassing.
I didn't need the Ajpoundz battle, but more than I show you, see, quarantine.
Thank you, AB. I love you. Hi, boo boo. Bye, guys. Happy
Odo fo yada sese abribia munya hona mutie adwentre tv na afi to mohwe yen videos ahodo nyina yede ebremo adwentre tv woso chirewadwen.